kids who are more staging. Guess what, the boy, the comedian, is element of surprise. Let's go to honey. Skua seller narna los bonanya, as real umpona gichi lady for ice. Hora horai. Ke khona tlhalohanya mabaka wa ntshwara. So hanchi ke rata to introduce before dilo tse dintsi ke pila ka parashapu bana ka batshwara tshelete ka itshwara ditsotsi tsa pitori le seka nkutlwa hampe ke ra bana ba banyane ka batshwara ke ba jumpisa stoping tshelete ke itshwarang ke ya kokwaka ka tsatsi la modende fela ga ke na selo ke mpša as le mpona ke tsamaya ka maoto ke pedestrians. Honali, this cousin of mine, Little Johnny, ke morata ka pelo le moya. Little Johnny, a shapo ka mo tlhalohanyong. Tsatsi le leng ra tsoga fru, re polisha ditlhako, re preparela ho ya sekolong. Ke bala kuranta e rekileng ke maitaima ya mabana. Ke bona there is this guy, ba re o winile lotho. Ke re ko Little John, Little John, if o ka tshwara lotho, o ka irang a re yo nka gafa. Ke re ka re wa gafa he, a re yo nka gafa ka mannet, ke re wa iketsisa. Matswana teng ka mo. Matswana teng. Ko bukoni ba phirima. Nna ke rata Matsonga. My real name ke nna Khensane ke lefile ke kokwa ka o se ka botsisa gore Khensane wa Moswati o tlile bjang. A ipukile bold. Matsonga wa itse wae ke ba rata. Ba na le this brand ya bona. Machanga ni bag. Color blocking itlile ka bona. Wa bo. So ene Matsonga ba filwe batho. They have some. If you need some, you're gonna get some. O utlwelle fela. Wa itse Matsonga a ba respecte dilo tsa bona. Ba di bitsa ka mafokonyana ma snacks. Nonyane. Ntswetswane. Ha sentse re tlhapetse re le kwa toilet a ruta o tla o tla o lla tsorr. Re mo changana tsena. Bote ne tele ko ta ku rundeni la wa. Jorr. One tsoro. Ba blind batho. They don't even mind hore ba berekele 50 randa ka kgwedi e re 2.5 and then a tsiye 50 randa tsene ko ma China a tsiye 2.9 ela otlhe a ife Moswati. Matswana a ba ire ntho eo. Ba apara di jeans tse ding ba re ke di skin jeans. Ba re ke di chino ke di stofi tsa ka tjeko. Awa le nna se nna ke Alchemist. Not Ackermans, ke Alchemist a shile kwa. Nkape sitso le nna ke botsenyana ka tjeko. Ke tshwana le bana ba bang. Waitse ha ke ntse ke tsamaile ke bone ka montle ka mo di a bua batho. Banyana ba Soshanguve le ba Mabopane a ba tshwane. Banyana ba Soshanguve le Mabopane a ba tshwane. Ke tshwane wa tshwana sampane le mampane ke mfana ko Mabopane. Ba Soshanguve o tlo ba bona ka ntho one. Sirupi se se one a se lekane le se seng. You know why? Do you know why? Because ba exercise every day. Bula masipa. One tshwara. One tlhalohanya mose re kenya gore. Ke Swati body of comedian. Thank you.